Foni nkamera ndi mu kiyo bana sari hatari eh cyo Imajigizi Inde. Yeah.